Ukulandulana quema fa fo yi u charlie at so in ngisimu korea asika fo yi 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 ma yi ling yi yat. Sehemba sikonde colony alangothi lewenlo so abimaki we quasi some holy wefu ebisisi bake ebibili no mema russia baby funde abelis we eseleni filfi benga quasi uquensa amakenda noma imasila yemadwebo. Baby Thath O Kakegala Okingala Wuleki Benkuma Akufi M Pumalanga Kwaku Yisikondi So Sankamba Abekawe Hayi and Shonalanga Ababingasi Akufi Kwaku Yisikondi So Sfenele Akube Bebe Yafunde Kala Mefu. Simashe, Hayi Inga Buchule Kefa Inga Butlefa Singichini Umfafo SMP Umfafan Kubo Noma Iminkele. Abenye Baba Hemba Basandalin Kekulu Kengangoku Fi Ibhomu Elilodwa Lesendla Lilinga Bekifa Bonki. Esihundleni Sokasiya Asikala Fekathi Kwemalungu Esikwati Bens Sengathi Bemesha Baya Ekhempini Akuyokosa Ama Marshmallows Base Beksosha Isandaba Esiisi Poki Uma Sekuth Basuku. Babing Gasafafi and Jenga Buffo Lampi a label way a kukadela spensi west way one jempela o wu sotinta kekulu labo a babalinde a kufi kuvele abakeshi. Si hath amisusu and gamashumi amathatu napambi kakuba esanye sesa kemisi si konan dengefunga. Unholy wisifu mela si she ikefu lehora. Abba Yisichi Egalong Billy Babo Babalala and the one ye filthy Babhima Bekalumela Fisulu. Ingenoma Yimafi Amzusu, Esin Lansi Sikagwayi Waso Singakala Unilo Welati. Akeko Aweyebo Nakala Ekathalela Noma Yini Kekulu, Akakalu Kasi Ingakufila Nokufila, Akuhemba Kwamasosha, Akukonda, Noma Ukasinda. Ingesa Kathi Asifile, Ebon Belwa Engangai Spencer Nebo Babenga Buka, Basho Okufile Ingesa Limi Abesa Kula Mayo Base Babayela Kunoma Yini Abayensayo. Akeko Umholi Noma Abasisi Bake Ababenga Chelile Mina Noma Umema Russia Aseluleko Sisempi. Noma Akube Babaneo Bangjing Anaki Filthi Umema Russia Ubedakwe Kekulu Akufi Angekonda. Balale Eba Yisichi Egalong Billy Baxsha NGAP Hendo Bengasi Vakele. Behubeka Nokubema Umsila Wentufu Akshela Noma Isafa Isifa Sendawo Yefu NGQO. Ingekuva Mai, Emasosha Kwekadingeka Aseban Se Kensima Akuvola Abafakasana Nawo Kodwa Kwekengenjalo Nati. Sasasisa Ingekukalula Kile Noma Asifi Isafa Akufi Sikufi. Umama Russia Wesixalela Ekanjini, Wihemba Emamitha Engemashumi Amalanu Waya and Shonalanga Wifafa IPP. Ukuandi si kenda leke ekanjini filthy washo okufile and gesi Russia. Ingamuva kwaloko wikleka. Ekakeli ni besitebanga akufi ubeyinkaba and j. Wayakwensa alaya kaninji. Imalens yake ishwabana kankane. Abingain Bake Ebeningi Beyabonau Kodua Bengenandaba Nayo. Kwelula Emisusu Emilanu Kwabe Seku Yishumi Kwelendela Emashumi Emathatu. Ingailso Sikathi, Umholi Wimemesa NGESI Russia SHLLA. Umama Russia Ubaseya Kile Ukadikisa. Wilala Engafili. Ingamuva Kwaloko Umkondo Wakufi Kungansika Akufi Ufai Wisisa Wonki Umuntu. Sehamba Sayo Lefo Kankin, Umholi, Ebisisi Bake, Nang Senye Yekembo. Nang Difakathi Nandawo, Kanti Abanye Babangamuva. Sama Ekwakeni Isi Kafulo Sehashi. Umama Russia Wayipaki Fancy. Weyingawi Imuva Kodwa, Kunaloko, Wayesawele Fambili. Isingalo Nemalans Yake Kwakulule Isinangothini Seka and Gendlela Xekile. Wayingifafamuli. Kwagulesa Amigwebu Amlifi Amlifi Afuma Amlonyeni Wake. Sama ingekufula sabuka abenye behubeka nokubema namekatanga. Umholi abhekamais ilam lang ekwesa bungsele lika mema Russia esaben sisa induku ayit ho edius. Ayiko umpendulo. Lo umholi weyelela abasisi bake ekufi befendukis u mema Russia. Bankaba. Umholi afendu kele kubenye. Namunya namunya bankaba. Umholi washo oku vaukimi. Wayefuna akufi ngim size akupu u mema Russia. Indikoshe emagesha emaningi emothlibethi ni osajus. Mina nomholi sifaka esinye saso naphansi kwendula u mema Russia ayifakathi nendawo akuse simfakamais simlubil. Abenye ebeningi kubendakanya nebasisi bemimi singokwasaba lefo bebona emilo ka mema Russia enjenumbala nemakala enagasi. Kufakathi kokufi umama wase Russia we yeluni we okufai okanoshevu, vilwumbe imfesi yankosi, noma ki we yefus kekulu. Noma vilwumbe isinga loshwala egazini leke lelefakame kekulu kengengo kuba, lilingeni sua noma ya onabufi, lilimbengeli akufi afi ingakushisha. Fina wama wama wek kolisela isa dumbu sika mema Russia esengen empilo ngap hendo kwenloso. Esesenge sijuk mtebangweni filthi eses wenga lucisi ingelesi sidekwa. Esihundleni selako umholi wayemasiwe endaweni yake nako ki nati salala lifo. Kwelula emihora ameningana. Salala ekwakhekini kwesi kefulo sehashi, sikolisele fancy Russia ongesheko. Kwelula emihora emaningi. Kwifika ukuhlwa. Ubamyama bakala akuna, nomaya abendayo awatlula. Umholi wayefuna simbos imisimba yefu ingenoma yini esinga yefola edios. Sobanane befu sasakasika lefo siamba sefuna ingekushisha sabuya namelumela emagesha emakabunga nenoma yini enye eyo ingefuwa wenoma idenswe. Sikubeke konki fizu kuka mema Russia ongesheko kanye neso sonki isampala seka ngap hendo kwesavamu seka kanye nemo. Umholi ubetsa fefai leso sinto. Sabayela esindaweni sefu sokakala. Engengi hemba nebo babashie isakali sebo neko konki okanye ingamuva ingenkafi beyeku mema Russia fembalini. Sesamisa ematende endaweni efanayo. Sekusa she kwefila emahora engemashumi emabili nain seliku kwelasiwe filthi besa sombosa. You call Endolana Kwemafafo.